straight kumidware. Okay? And angeno japenye dhe ngeyage wang maber koche kundalo.
Teko ni wunwun ni kanye. Gimumi wapenjo penjo gini kech. Kata wawundore ni sapodi. To sato semana romo. Jio semana chako gosiasa. Uyumbise neno. Teko ni wun madangi wache ni kanye. Nikech tira joma wacho ni nyakibede ki constituency ni mari moro. Mi wacho ni mae. Tamawa mako mutegru. Dangi wache ni nyakache mari. Kusen seme. Kusen kanye.
Ingeni ya kudanga wache ni nyakache mara. Kata seme mara. Okay? Seme negi member of parliament. Kusoka mano. Nyakache negi member of parliament. And all those ones. Okay? One. Wangeyo county. Mangoa. Mangima. Kanda logo ubiro biro. To ubiro ngeyo. Teko man godo. The different sub counties go called kowukum nonro mangeyo ni kata mana jofwambo gi kayo bende biro timo nade biro timo lakini hapa ni en a bit too early mondo wachako wacho ni stronghold mar ngana gi ngana ni kanye. Okay, and ngeyo nanyalo bedo janyakach kaka janyakach no tinyalo kata ka stronghold mara en Kisumu Central kata stronghold mara en Seme. Karastong olumara en nyakach. Baro kwenye ngeo sani, ndalago biro.
Teji ya deki makuro sani use wacho, negidu wachung nyakach kanyo, unjo nyakach ute. Ude temo nango mondo miwinjiru kubedi, koko be kikbede yeka. Kendo siye moro lwedo be kikbedi, ngano temo nama, ngano temo nama.
Joma siye moro lwedo, emowe siye moro lwedo. Agombo mondo binya kuwa jomo chung duto, ni waberi mlungu ni dekoram gidongere. Kaini ya agenda, mida usanajo pinyo. Mupogore gi wer te us agenda na jopiny bro yieri based on what based on the agenda no mari another watch ni and I want to commit to the people of Kisumu ni from my end and from my team. Okay, wa bro timo campaign massive. Okay, ni kechich mwadwaro en teach mar CEO of a county. Okay, you don't need a thug there. Okay, but you need a manager. Okay, like Professor Peter Nyang'o, okay, and manage mabro timore, and ang'eyo ni wadhibedo gi peaceful campaigns when that time comes, not just in Nyakach, in other places as well. And ang'eyo ni maobe mokuongo mal jo Nyakach dwaro governor, okay? I would alumno dalumno chung in the last election, mani wuok Nyakach, and jadek muse wuok go, pojo mukonya lo wuok, and omana kana wacho ni earlier, the more the merrier, and even in the county. Jimbanga nyopo bro dwaro chung no tanga mondo mi jop pinyo gin bo pinyo bro yero. Okay, kaluwore credentials mangowa mangato nigo. Yeah,
wa wacho ni wa gomba kamar dongruok gi siasa.